awia yi so meda nyame ase sɛ me nom yi no yɛde ahyia mu na awia yi ɛhwɛ who is a virtuous woman. The word virtuous no yɛ word a ɛmu ɛdu paa yie. Na wohwɛ no na wo subscribe ɛwɔ Shell TV na wobɛyɛ nhyira. Awia yi hwan ne virtuous woman? Virtuous woman ne deɛ ɔsiesie ne kunu akyi siesie pa. Virtuous woman na ɛnkasa ne kunu ho rough rough. Virtuous woman who say come at the kunu. Virtuous woman is in the kitchen. Virtuous woman is in the hall. Virtuous woman is in the connection. Mira ko ejuma. Kwan benso na ofa so receive kunu. So free ejuma eba. Kwan benso na ofa so lay bed. Time ben na odi jare. As a virtuous woman, kwan benso na receive kunu abusiafo. Sense e wose wo say ben man worry na wo worry onu ko a. Wo worry na fo ani abusia. Na kwan ben so na mi bisa wo say wutim eye wo nyina. A virtuous woman e keep secret. Virtuous woman e komodi fo ni kunu. Susu twe wo ma me ben wo relationship mu. As a virtuous woman sa sam chire wo so afa wo bible na bom paye. Enye fe na wo kofra damfo adwoa. Enye fe na wo kofra damfo afia. Adamfo afia entime ma wa twen a wo de keep kunu. Remember say kunu na ekita wo no relationship na wo mu no awadre na wo mu no adamfo afie nya opepa enti me nya wadre say wo ko kansam ama na ma problem a chese beti na solve problem baby ebe kwa na be faso be keep secret wo ne kunu en communicate virtuous woman or entertaining ni kunu o mane bomfo ni kunu baby wo kunu po adwuma kwa person na faso receive no obeto ofie mpo. Ni kunu beba no wakɔ ba bi fufuro na ɔne adamfo wo edi nkɔmɔ na ɔyɛ sɛ na ɔyɛ sɛ awia yɛ nsua virtuous woman yɛ nsua yɛ nsua yɛ nsua awari ne nyɛ sɛ do na yɛ yɔ dabi yɛ musɛm no soso sɛ wankasa but sɛ wotim gyina ma sɛ virtuous woman no matter what the situation wobɛdi nkɔmɔ awia virtuous woman esiesie ne kunu akyi sɛ bi ni home pa ɔyɛ manageable kwan bɛ so na wo manage wo kitchen. Yama o 30 cedis ebi aka watimi akodi dwana mansesa atumi aka fato wo virtuous woman enye afefe de bebre susu totone ema abofra ma mu ntum firi se wawie da bi wo kwa yo befa sosta wo befa so be save virtuous woman esese na chi o ma kom ne ne kunu se asam chene so di ne nkomo chere nyame ene ne kunu pe adenti ene yama counselors aye bebre nanso yentimi solve problem ne mai. One kasa da na dwene ho se wo ye virtuous woman no ya mebe bo ama watimi aye wo kunu ye watimi aye wo fie ye na obi so ahwe wawe asua awia nya mentene ni mchew na ondomo no wa subscribe na obeye nhyira e wo yesu dimo amen.